kuphele isokwenze njani umntwana wami sekuphele usuku lonke engadlili thina sekuphele izinsuku ezimbili ngiyasaba ukuthi uzofa ngicanise kuyisikhathi sokuthi sithole usizo
angiyike ubona umthakathi
ufuna umnotho ufuna ukuceba ngingakunikeza ikusasa lakho mina
konke njengoba ngangishilo njengoba ngangibonisiwe eminyakeni edlule.
Join us for The Herd, your all-new Sunday night drama. Start Sunday 8 July, only on Mzansi Magic, Channel 161.